ke uvakashelwe umuntu wakho kanti uyitshela ukuthi hayi ninodwa ekhaya kanti uzovele kufika abazali bese nithule sekufanele manje nigijimeke indlu yonke ke lana ke senizama neplan ukuthi ufanele ubaleke ayisekho nendlela yokuphuma ngoba abazali bavele bafike bahlala nje khona la ngaphandle khona nje khona la ngaphandle awusazi uzophuma kanjani ye madoda sibo wesibo sibo ungangirobhi ngiyifuna indaba yakho baba sibo. Okay, usibo kubasekathi kamanje asikakwazi ukuthi sibe naye ngoba bengifisa ukuzwa eyakhe iversion yalolu daba lokuthi yena kwenza kalani kuyena. Sibo ngisho ngoba usuyibhalile laphansi. Sibo ngisho. Hayi, okay, no kubasekathi usibo asikwazi ukuthi sibe naye njengamanje usakazeni because he affirm namchampela kwake ngehlela impela nje ukuthi nje namahloni okukhuluma kodwa kwake kwangehlela. Kaqathake third floor. La village la nje live village la village hey madoda hey ngangena ngegate kodwa ngabonana sengingaphandle futhi kuyegate ngazi ngiphume kanjani laxakeke isecurity ukuthi wenze njani sengihambe ngihudula umlethe
hello mfethu hey yeah hey ngikade kusebenza nje laphethu ngikade kwenza show la sengihlala namajita lapha agcwele itekisi angaze mfethu nihamba lota
angiphethe muntu
ngiphethe nje kuphela awu kuthi angithi lesande nophethe lesande uphethe lesande Mae babethi niswa kuvela. Hawu kona kwela? Yebo. Mazo khulumda bempumalanga,
mami. Ah mina ngiyabe empumalanga, lalela wena ngizofika la, ngisebenzele empumalanga.
Oh! Ah babethi. Ah babethi siyabonga, babethi man siyabonga kakhulu. Nge support Ukhozi siyanthanda.
Zimatla gahlaka. Hloko hlaka. Yeah yeah, what's up man? Yeah, ish. Ke sa uko la. Unta ini. Yo bonus. Okay sa uko.
Magawan.
Dobe. Sibonga kakhulu mfethu siyaqhenya ngawe. Siyaqhenya kuningi kakhulu esikufunda kuwena. Mawubheka uBhodloza ukusakaza kumbe kwakhona kwakhe eredweni ubazi ukuthi ubesebenzele umsakazo onenhloso yokuthi ushintshe izimpilo zabantu siningi kakhulu izinto azenzile ama initiatives akhe ashintshe izimpilo zabantu namhlanje sinezinto ezikhomba sithu nje ingenxa kaBhodloza nawe on the other side kuningi kakhulu okwenzile usebenza emsakazweni waqonda ukuthi njengoba usebenzi kuphela for wena kodwa usebenza ngenhloso yokuthi as a sub-brand ye-brand enkulu okuwukhozi ngaphansi kwe-SABC uzosebenza ngokuhlonipha imiqathango ye-SABC ukuqikelela ukuthi uma sithi sisakaza ngenhloso yoku-empowerisha ama-citizens nawe aqhamuka nezinto kwangaba umbhobho kuphela kodwa aqhama nezinto ezishintshe impilo zabantu singabala i-motivation singabala abantu abalethe emoyeni singabala inqwaba kwento ekade ishiwo abantu labantu basakazo benesandla kubona ekukhuleni kwabo njalo njalo isikhathi ngeke ukuthi singakumenshina konke lokho but nawe on the other hand siyabonga kakhulu mfethu ngegalelo lakho kuhle sikubonga usaphila and mina ngingase sifise ukuthi one day ngiyaza ukufuna ukuthi one day hloniphe njengomuntu owadlala indima enkulu kwezokusakaza washintsha impilo abantu amotivate abantu kumanje bakwi radio bayasakaza ngenxa magalelo lakho
Bantwana
azwala ngibona uKhuzani okokuqala nqa ese studio ngizomintervieww efaka isudu ngibona uKhuzani okokuqala xa simintervieweer kube kushutha kukhona ama camera ukhakhaka uKhuzani okokuqala nqa sizomintervieweer ebeni interview izobe iinterpreter kube itolika nge sign language first time aswaphethe la kuziri FM kodwa kamanje sohamba ke siyathola indaba zehora lesibili uzobe khona ke unokwazi uMahadebe ngwakampele bese kuthemba kwalokho ke bese siyaqhubeka ngoba sihamba ngoline kuyi Friday emsakazweni Ukhozi FM yey sesongena futhi ukhoma usibone enkundleni zokuxhumana Facebook Ukhozi FM, songena ukhoma and noma kanjani ku Instagram Ukhozi FM, umbheko andiswa ND_signs ila uzomthola khona ubone nesuit egqoke uKhuzani. Nami ngifake yami isuit, first time ngi-interview uKhuzani gqoke isuit, naye gqoke isuit, liphi ihlobo?
Hayibo.
All right, first time uqeda ihlobo bese siyendabeni. Okay.
Okay, so we need to find a way.
It's 11 o'clock ebusuku. In fact, it's 11:30, yeah. Sekufanele ngilale manje because ngiyavuka kusasa. But I'm thinking ukuthi ngeze noma ngisale sengeza nje ekuseni sengikwenza isikanye yabo. Angazi ubona kanjani. Yeah. Awazi ngakuhlanisa vele ekuseni, ngisale sengigezela ukuthi angigezanga ngilala, ngiphinde futhi sengigezela ukuthi sengiyavuka yabo, sengizolungiselela ke emsebenzini. Hayi, ngicathi ngiyashaya lapho guys, ngiyashaya nje.
Sibonga ngirobi, ngiyifuna indaba yakho bafo. Sibo. Okay, usibo kubasekathi kamanje asikakwazi ukuthi sibe naye ngoba bengifisa ukuzwa eyakhe iversion yalolu daba lokuthi yena kwenza kalani kuyena. Sibo ngisho ngoba usuyibhalile lapha. Sibongisho. Hayi, okay, no kubuya sengathi usibo asikwazi ukuthi sibe naye njengamanje usakazeni because he from namchampela kwake ngehlela impela nje ukuthi nje namahloni okukhuluma kodwa kwake kwangehlela. Oh, kaqatha ke third floor. La e village, la nje la village, la village. Hey madodhe. Hey. Ngangena ngegate kodwa ngabonana sengingaphandle futhi kwegate ngazi ngiphume kanjani. Laxakeke ke security ukuthi wenze njani? Sengihambe ngihudula umlenze, hey.